igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Mugenzi, urahawe ikaze kwifatanya natwe ngo dukurikirane ijambo ry'Imana tubwigwa uno munsi biciye mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Ariko imbere yuko twumva icigwa tugiye kwiga, kandi n'imbere yuko twinjira mu idonide gicigwa, nkundira mugenzi twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami tuje imbere yawe turakwinginze mwami, ijambo ryawe ugiye kudushikiriza biciye muri njye umusabyi wawe. Mwami ushobore kuritahuza ugiye kujyumviriza wese aho yoba ari hose, kandi mwami ubwo ijambo ryawe rizoba ririko riravugwa mu matwi no mu maso y'uno mwene data, ureme gushasha umutima wiwe, umuhe gufata ingingo ibereye y'ubuzima bwiwe n'akazoza kiwe, kandi atahure yuko ubuzima bwiwe budakwiye kugarukira ngaha gusa, ahubwo bukwiye kuzoba mu bwami bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa tugiye kurabira hamwe uno munsi kivuga ngo umwami w'ibihe bidashira. Iyo turiko turavuga umwami w'ibihe bidashira, tuba turiko turavuga nde? Tuba turiko turavuga wa wundi yaremye, wa wundi umutumwa Paulo, mutumwa Paulo hariya mucete yandikiye Abikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 15 hamwe n'uwa 16, yavuze yuko muri we ariho byose byaremewe. Uyu nawe ni wa wundi Petero yatura akavuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Wa wundi yari yarahanuwe hariya mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 6:9, yuko azokwitwa Emanueli, umujyanama w'amahoro, Imana nyen'ubushobozi ihoraho. Uyu turiko turavuga niwe ubutumwa bw'abamarayika batatu buhagaze ko, wa wundi hariya mu byayishure Yohana igice cya 14 ku murongo waho windwi, umumarayika wa mbere aguruka yatiri ijuru asemerera n'ijwi rirenga ahamagara ababa ku isi bose ngo bamusenge, basenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Iyo haje kurema rero, iyo Imana iriko irahamagarira abantu ngo basenge iyaremye ijuru n'isi, Imana iba iriko irabibutsa yuko bakwiye kuyiha agaciro, bakwiye kujya ko ikimenyetso mu bwenge bwabo, mu mutima wabo no mu mikorere yabo, yuko ari biremwa by'Imana bidasanzwe. None ni icyahe cyagezwe Imana yaduhaye kiba ikimenyetso hagati yacu n'Imana cyemeza yuko twaremwe n'Imana. Kumbure Bibiliya iravuga byinshi ku bya kino kimenyetso, tuzoshobora kubiraba mu cigwa kizokurikira. Ariko kandi muri kuvayo igice cya 20 ku murongo waho 9, Imana yibukije ubwoko bw'Abisirayeli kwibuka kuruhuka isabato. Kubera iki Imana yibukije Abisirayeli kuruhuka isabato? None Abisirayeli boba bari basanzwe bazi isabato uhereye ku kurema kw'isi. Imana yatanguye kwigisha ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, mbere n'abagiye babakomoka ko ibyerekeye ivyo kuyumvira mana yaruhukanye nabo isabato ya mbere kandi bereka karoro gakomeye keza ko kuruhuka isabato bano bavyeyi bacu ba mbere bari bariko ikimenyetso c'Imana cemeza yuko Imana ari uwo muremyi wabo igihe bahora baruhuka isabato baba bariko barahimbaza Imana yuko ari umuremyi wabo kandi Adamu na Eva bari barigishijwe barabiye ku Mana ibyerekeye iby'ubwami bw'Imana ukuntu bimeze bari abantu bagororoka Imana ntago yabahambiriye ku mategeko kubera yuko ubwabo bagomba gukora ibintu barabiye ku Mana Imana yarukaroroka abo niba Imana ari ya mbere mu kwitondera amategeko niba Yesu yaraje hano ku isi ntiyigera akora icyaha bano babyeyi bacu ba mbere nabo bategereza kurabira kuri uko nyene uko Imana igenda niba Imana yifadikanije nabo mu kuruhuka isabato bikababera akaruro bakama bayiruhuka niba Imana idasambana nabo ntibagomba gusambana niba Imana itica nabo ntibagomba kwica bino bari barabyigishijwe bari barigishijwe iby'umugambi w'agakiza kandi abamarayika mvajuru bama baje kubigisha n'ibyuko Satani agomba kuzana umugararizo mw'ijuru uku niko byari bimeze mbere n'igihe bari bamaze gucumura ku Mana igihe bari bemeye ikimenyetso cya Satani cyo kutumvira kikaza muri bo bari birukanye ikimenyetso c'Imana mu yandi majambo bari bishe n'isabato bari bihakanye Imana yuka no muremyi wabo mugenzi niba utaruhuka isabato umenye yuko uri kurihakana Imana nk'umuremyi wawe ntabwo uri kuremera yuko Yesu Kristo ari umwami w'ibihe bidashira wewe wararondeye uwundi muntu yishireho yindi sabato abari ugira umwami ugomba gufata ingingo noneho uno munsi bicitwa uno munsi kumure abantu benshi barabaza none amategeko mu gihe cya kera yarahari yuko tutayabona wewe ntugomba kuyabona kubera yuko Imana ntago yarashimye uhereye mbere na mbere hose kubohera abantu ku mategeko Imana yagomba kubabera karorero hama nabo bagakurikira uhereye kuri Adamu naho Adamu yari yamaze gucumura Imana ntago yamuhevye yaraje kumurondera Adamu amaze kubyara abana biwe nabo yarabigishije arababwira nikosa yaguyemwo ryatumye agwa mu cyaha kandi aranabigisha iby'umugambi w'agakiza Adamu hamwe na Eva bakomeje gutegereza barindiriye isezerano Imana yari yabahaye hariya mu itangura igice cya gatatu nicyo gituma mu itangura igice cya kane ku murongo wa mbere Adamu na Eva bamaze kubyara umwana w'umuhungu baciye mu itakahini bisobanura ngo turamubonye kubera yuko bari bazi yuko babonye umucunguzi baritaye kuri bana babo babiri bari bamaze kubyara Kayini hamwe na Abeli Kayini arigishwa amategeko y'Imana yose kandi aranigishwa yuko adakwiye kwicwa kwica mbere nimurabe hari anyene mu gice cya kane igihe Kayini yari yamaze kuzamwo kuzwamwo umutima w'ubwicanyi Imana yarongeye kumwibutsa Kayini ndabona ibyo uri kuratekereza yamara wibuke yuko ari icyaha kiri imbere yawe kandi niwe kirondera wirinde ibyo bintu giye gukora Imana yamiha imbura abantu bose nkuko yayihaye Kayini Kayini igihe yaramaze gucumura igihe yaramaze kwica mwene wabo Imana yaraje iramubaza ati Kayini ibyo wakoze nibiki Kayini arahora aramara arahunga kubera yuko yiwe yarazi yuko yakoze icyaha mbega niba amategeko atarahari Kayini aba yaramenye gute yuko yakoze icyaha mugenzi hamwe woba uri umuntu nawe uvuga yuko uhereye mu gihe cya kera amategeko y'Imana imana tarahari wobo uvuga ati Kayini yari guca renguka imbere y'Imana njewe nta kintu nakoze kubera yuko atamategeko yari kuba hari ariko amategeko y'Imana yaramyeho aha twovuga ibintu byinshi byabayeho mu gihe cya kera yamara Abisirayeli bamaze kuva ahantu Imana yari yarabahaye bakagenda muri Egiputa ntabwo ndi bibigaruke gukuntu bagiye ariko bari bagiye iby'umuremyi wabo muri Egiputa harabahinduye mu by'ukuri habagira abandi bantu kakaranga kari karazananye mu rubyaro rwo kwa Seti umwe akabyigisha umwana wiwe uwundi akabyigisha umwana wiwe bya bindi byari byarigishijwe ba Enoke bya bindi byari byarigishijwe Noa yuko bagomba kumvira Imana n'uburyo bagomba kumvira Imana ibyanditswe byera bimbarira yuko ngo Enoke yarigishije ubwoko bwabo ukuntu bakwiye kumvira amategeko y'Imana mbere ngo arage nda ashika nabo no mu kwa Kayini babandi bari baragiye mu gihugu kinodi nabonyene arababwira utumwa bwiza yuko bagomba kumvira Imana yamara igihe Abisirayeli bari baramaze kugenda muri Egiputa biciye muri cya gihe cyo kuri Yosefu murabyibuka ukuntu bene wabo bagiye baramufukamira bamaze gushikayo ibya Yosefu byaribagiranye baribagira ibya kahise kabo barivayanga batangura gufata ingendo nk'iz'abanyegiputa batangura kujya ibizira batangura kujya mu busambanyi batangura kujya mu kaboregwe batangura kujya ingurube batangura kunywa inzoga batangura kutaruhuka isabato akaranga kose k'ubwoko bw'Imana karibagirana muri bano bantu Imana irabazana imaze kubakura mu gihugu cya Egiputa hariya muri kuvayo igice cya 16 Imana iraraba ati bano bantu imbere yuko ndababwira ibyerekeye amategeko ni byiza yuko mbanza kurondera ukuntu ndabashira ikimenyetso cyanje kugira ngo babe ihanga ryanje ryihariye Imana ibikisha muri mano buriya kubera yuko abantu bakunda inda cyane ntimuze mubona abantu bakunda inda mwa kino gihe byatanguye uhereye kera maze Imana itangura kubaha mano soma mu gice cya 16 turabibona Imana itangura kubaha mano ibaha ku munsi wa mbere mano abisirayeli barajya babwirwa ati ntihagire ikintu na kimwe muraza nimwabiraza musanga byagashe ibindi byaboze ababiraje bose biragasha ku munsi wa kabiri bigenda uko umunsi wose uhereye igihe Imana yatanguye kubahera mano ugashikana ku munsi wa gatandatu hose batora ingero zibakwiriye kandi ubiraje bikabora Mani rabwira munsi nti kuri uyu munsi wa gatandatu umuntu wese atore ingero zigwije kabiri zibye yahora atora kubera yuko umunsi wejo numunsi w'ikoraniro rihebuje numunsi wera numunsi mugomba kuruhuka mukazirikana yuko ndi umuremyi wanyu kandi ndi Imana yabakuye mu nzu y'ubuja mu gihugu cya Egiputa muri ubwo buryo isabato yaciye reka gusa kuba ikimenyetso gitwemeza yuko twaremwe n'Imana ahubwo yongera no kuba n'ikimenyetso kituranga yuko twavuye muri Egiputa twavuye mu byaha turi hanga ry'Imana ryihariye bagenzi muri icyo gihe Imana irabigisha isabato barayitahura neza irabigisha guharura iminsi maze gushika muri kuva igice cya 20 Imana itangura kubaha n'ayandi mategeko irababuza ntimugasenga ibigwamana ariko hagati muri ayo mategeko icishiraho ikimenyetso cyayo mwibuke yuko nabashiriye nabashizeho ikimenyetso mwibuke kuruhuka kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu nk'uko nabibigishije handi kuri Manu, muze mukore ibyo mugomba byose kandi mubimenye yuko njewe impamvu ndabibigishije nuko njewe naremye mu minsi itandatu ku munsi ugira indwi karuhuka. Mpavuga ngo nico kimenyetso nshizeho abantu bose bazokwaba baruhuka isabato bazaba ari kubaremeza yuko ari biremwa byanje bidasanzwe mu byukuri, bazaba ari kubaremeza yuko ari umwami w'ibihe bidashira. Bagenzi, uko ni k'Abisirayeli baje kwibutswa Imana ntago ari ibintu bishashe yari jeko, ariko buno bwoko bwari bwarononekaye, buno bwoko bwari bwaramaze kuba nabi, bwari bwarapfuye mu byiyumviro, bwari bwarahinduwe n'abisi n'abantu bononekaye bo muri Egiputa. Imana yarondeye uburyo yongera kubugorora kugeza naho ivuga ati aba bantu baragoye hinge nemere nandike n'uco kigwanje amategeko 10 abahe baze barayaraba kugira ngo ntibibagire ahubwo bashobore kunyumvira ibi Imana imaze kubigira. Ibi Imana imaze kubigira Pawulo yandika ariya mu Bikorosayi igice cya gatatu mbere naho wose mu gitabo cy'Abaheburayo cyose herekana yuko bino Imana yari ibigize nk'igitutu, ariko kandi yari igendereye kubigira nk'uko byari bimeze uhereye ku kuremwa kw'isi kuri Adamu. Yari igomba yuko umuntu ayirabira ko agakora iby'Imana ikora itarinze kumubohera ku mategeko. Abisirayeli bari bageze ahantu amategeko bayambara mu izosi ngo baze barayagendana, yamara ntago wariwo umugambi w'Imana. Abantu bagomba gukunda Imana, maze bamara gukunda Imana bagasigara bagendera ku by'Imana, ibyo baboneye ku Mana. Yesu Kristo yemera kuza aradupfira, isabato kitubera ikimenyetso cyo gucungurwa. Kandi Yesu igihe yaragiye mu ijuru yadusezeraniye yuko azogaruka kutujyana, isabato kitubera ikimenyetso kandi kiremwa rishasha. Mugenzi, isabato n'ikimenyetso cya kera, ni kimenyetso kirema rya mbere, ni kimenyetso cyerekana yuko twakuwe mu byaha. Isabato ni kimenyetso kandi cyemeza yuko twacunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Isabato ni kimenyetso kiremwa rishasha, isabato ni kimenyetso cyerekana yuko twemera yuko turi ibyaremwe by'Imana, twemeza yuko Kristo ari we yaducunguye kandi ari umwami w'ibihe bidashira. Uno mwami nyene w'ibihe bidashira niwe yavuze hariya muri Matayo igice cya 12 arababwira ati kuko umwana ku murongo wa gatandatu, Matayo igice cya 12 ku murongo w'8, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Kuvuga ngo umwana w'umuntu cyanke Kristo Yesu yuko ari umwami w'isabato, ibi bisobanura yuko ari umwami w'abantu baruhuka isabato bose. Mugenzi, utaruhuka isabato ukaruhuka ikindi, uburi kurahakana yuko Kristo Yesu ari umwami wawe, ariko icyo kintu ruhuka ukaba uri kuremeza yuko mwene kugishyiraho ari we mwami wawe. None wewe uwo muntu wagize umwami wawe azokujyana hehe? Ngewe ndagenda kubwira ikintu kidasanzwe. Kristo Yesu ni umwami w'ibihe bidashira. Abemeye kumwakira no kumwizera bakemera ngo ababere akaruro keza, yabashiriyeho isezerano ridasanzwe. Yohana igice cya 14 ku murongo waho wa mbere gushika gatandatu yavuze ngo ni njewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu ni Yesu, ngo nta wushika kuri Data atamujyanye. Yavuze yuko ari we tugomba gucamwo, niwe twatoborewe biciye muri we gusa byose birashoboka, biciye mu kumwizera gusa byose birashoboka, biciye mu kuraba uko yagenze, uyu ntacaha yigeze akora yumviye imana n'amategeko yayo yose arayagendera nico gituma Pawulo avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda kuko baba ari byaremwe bishasha mugenzi Mbega wewe urashaka kuba icyaremwe gishasha urashaka kuzobona ubwami bw'Imana urashaka mugenzi kuzotonda mu rubanza rw'Imana ngo uvemwo unesheje nagenda kubwire yuko igihe umwana w'umuntu azoza igihe Yesu Kristo azoza abantu bose bazomwibonera kandi ijambo ry'Imana rimbarira ngo azoza ameze nk'umwagazi w'intama azokongera kuza kumusaraba abantu mubone abambwe kumusaraba abanyabyaha bose bemeye kuguma mu byaha byabo bazotangara bamaramare babone ikimazi cyari cyaratanzwe rimwe gusa kugira ngo bakire ariko bakanka kucakira bakanka kukiremeka k'ibyaha byabo bakemera kuvavana n'ingeso mbi zabo zo kugibizira ubusambanyi n'ibindi byaha byose babandi bemeye kwitondera amategeko amwe ayandi bakayareka nabonye ne bazomaramara baraba ukuntu Yesu Kristo yari yarabambwe yari yarekuye kugira ngo ibyaha byose by'abantu bimushigweko ntumushire kwicaha kimwe gusa ariko ngo umushire kivyaha byose igihe urubanza rw'Imana ruzoba rushitse rutangazwa mu byahishuri Yohana igice cya 14 ku munongo wa 6 n'uwindwi igihe runo rubanza ruzoba rushitse abantu bose banse guhungira muri Kristo Yesu amategeko azobafata maze bacirirwa urubanza ubwo Babuloni igiye kuzocirirwa uno nago n'umuriro ni kuvuga ngo bazopfa ubutazosubira kubaho bazobabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera mbere n'imbere ya wa mwagazi bazomubona ari kumusaraba asa nk'uwishwe ahogwa ibyaha byabo ariko bakanka kubirekura mugenzi urashaka kuzohanwa muri bano bantu bivuye kucaha kimwe canke bibiri canke bitanu wanse guheba mugenzi ndaguhanura ngo kino ni gihe cyo gutandukana n'icaha kubera iki mvuga ngo ni gihe cyo gutandukana n'icaha kubera yuko nzi neza ntakekeranya yuki caha kitazokwamaho icaha nikizokwamaho ego icaha nikizokwamaho vuba bidatinze Yesu agiye kuza kurimbura icaha kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe yamara abagorotsi bazohabwa igihugu gihore ari icaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ivyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa ndaguhamagarira kwizera Yesu Kristo bicitwa no munsi nkakire ijambo ry'Imana ndabibutse yuko ibiganiro nk'ibi biraboneka no ku mbuga zindi ngukana bumenyi ndavuga Facebook hamwe na YouTube hose wandika mukumba kagenewe kurondeza ijambo ngo mu gihugu cy'ivyiza niba ushaka kwifatanya natwe mu nzira ija mu ijuru biciye mu gupfana na Kristo kazukanwa nawe uyu nakaba ari umubatizo ugomba gukoregwa n'abakozi b'Imana babyerejwe babitorewe ndakubwira ngo uce utwandikira ku nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani majana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani majana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda izi nimero ziranakora no kuri WhatsApp Yesu akugire neza guha umugisha aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen.
twubaha Imana yacu bagenzi tuyisenge.
Shimwa mwami Yesu kubw'ijambo ryawe ridasanzwe wamuduha buri minsi yose ritubwira iby'ubwami bwawe bwo mu gihugu cy'ibyiza. Mwami turagusaba ngo urishitse mu mitima yose wifuza yuko rishikako. Ikiruta byose ritubere impamba rizigama izotuma dushika mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza. Bana n'abafise imitima ibabaye, bana n'abafise ingorane zitari zimwe, abagwaye ubakize, ababuze ibyiringiro babere inyishu. Tunganya imitima yacu uduhe kukwizera no kukugira nyambere kukuyoboka kushika igihugu cyo dushikana mu gihugu cy'ibyiza, abakijijwe bazoba bahashikanywe no kukwizera wowe Yesu Kristo mu izina ryawe gera. Amen.
Muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na Jimini Shimwe imbohe ya Kristo kubganyo. Mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza gutanga inyunganizi kuri iki cyangwa kiriya, ushobora kuturondera kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 257 208 569. Wifuza kujya muri groupe ya WhatsApp ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyene. Urashaka kujya muri groupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza kandi aguhe kwa mumwizera ibihe byose. Nakira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana.